Yesu mami wanje urukundunga mubyukuri koko mana sinzaru jiribanga nuzabi mbaza wese jenzabi mugira mugire yuko ari wowe Yesu wanze mbere Yeah,